Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kuyi-channel kaMupastor Weningi. Nkulunkulu ekulonde kubusise. Konke okufisayo nokukhulekelayo nokuzamayo kuhambe ngendlela ofisa ngayo. Sibheka la iphupho lahle lihlohonolo ethabiso liso uthi ke Pastor Weningi. Bengicela ukubuza uma uphupho usaziwayo eshona bese ke ukhale kakhulu ke ukhala ngempela ngabe kuyini. Le phupho leli likabili ngoba ukushona kosaziwayo kungaba nemilingi nokukhala kukodwa kungaba nemilingi. So we may never know ukuthi yahlehlena imilingi kahlehle wena into otshelwa yona imayelana nokukhala noma imayelana nokushona. Okay, asenze kanje. Into yokuqala efuna sisho ukuthi njengoba umphupha usaziwayo eshonile uPaul ngavamile ukubika ukuthi uzoshona ngempela, kepha osuke lusho la ukuthi usazoqhubeka nokudlandlavana. Point number one. Point number two, uma uphupha usaziwayo eshonile, uPaul ngasho ukuthi kumele alindele noma-ke wena ulindele izinguquko ezingenakugwemeka ezizayo empilweni. Okungenzeka empilweni yakhe noma empilweni yakho. Yabo. Oshuthi ngasho ukuthi lugcizelele ukuthi kunoguquko noma kunoshintsho olukhulu nolujulile oluzayo. Okwesithathu, uma uphupha la usaziwayo eshonile, upha kwesinye isikhathi olungasho ukuthi ayena sekuyisikhathi sokuthi mhlawumbe usaluyeke ukubukela kolwa muntu, yabona, futhi mhlawumbe kungenzeka aphelelwe udumo engazelele. Kodwa kakhulu kungenzeka usefanele ungasabheki kuye as your role model. Kungenzeka sekufanele if ukuthi ubukela kuye kakhulu, uyamlandela, yabona, uyam-idolize, sekusale ukuyeka lokho noma fanele ukuyeke lokho kunezizathu ey'thile mhlawumpe ey'nkulu noma kunezinto ey'nkulu ongazazi ngaye, yayibona. So wena kufuna ukuthi ushintshe your focus, noma-ke kungenzeka kuzophela udumo noma kuzophela ukuba nedumo lakuye, yabo. Azivale ngako ukuthi uma uphupha la ukhala kakhulu noma ukhala kabuhlungu, uPaul lolu esikhathini esiningi oluvame ukuthi luchaze ukuthi lindele injabulo enkulu ezayo ezofika ungalindele kungekudala. So kungenzeka kuliphupho njengoba ubone eshonile bekuyinto ezokwenza ukuthi wena ukhale, kanti ngakusasa noma kulelo viki lelo uzobe sewena udibana nezinto ezokulethela injabulo, yabona. Noma-ke ngoba evele eshonile kunalezi nguquko ey'thile, noma uyaxwayisa ukuthi ungasamthathi njenge-role model lakho, ungasabheki kuyena kakhulu, yabona, noma kunodumo olungahle liphele kuyena, yabona. So siyama kakhulu, uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video le, bese-ke uyobheka namavideo esiwenzile esikhathini sendlule, phinde ubuye futhi ngokulandelayo akhona esizobe siwafakile futhi. Ungakhohlwa-ke ukupressa-ke i-notification button wenzela ukuthi-ke uma sifake ividiyo ube uqala ukwazi ama-update. Uma kuthi udala usubscribe-ile noma uzosubscribe manje, from time to time please visit the channel, uloku uyivisitha ngoba ama-video siwafaka almost every day. Siyabonga, uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise.